Azma bengicabanga la ukuthi ngathi sekuyisikhathi ukuthi ubaba buye ekhaya.
Ini?
Ngisho njengoba nisalungisa izinto.
Uyakwazi ukuhlala emshadweni iminyaka ewu-30. Yazi ngikutshele. Uzofunda ukuvala umlomo ngoba ukwazi ukuthi kubuhlungu kanjani ukuhlala emshadweni iminyaka ewu-30 yonke bese ujika futhi.
Ma ngiyaxolisa, ngiyaxolisa ma. Ngicela ipetani.
Time up. All right, baby. Oh, baby.
He has suffered some major fractures from the impact and the prolonged compression. As you all can see, uphuke amathambo onke asezandleni. I think almost yonke into ngoba nentamo nespine.
Ay ngazoba le yonke into.
Yeah, namanje nje ngisathukela ukuthi usinde kanjani. Let's hope he doesn't suffer a permanent brain damage.
Yes, this is so exciting. Sengijahe kam nje kwa busy ngaye.
Awu kahle zandle ingane yomuntu le.
Ay bombali uJohn Dolo asimazi ukuthi ubani uyi medical textbook nje ayihlalela.
Indaba ehleze nje yazi ngisizwe ngicasulo mase kwenza kanjani mase wenze.
Mthetho. Do you have anything to share with all of us? Kuzokusiza ukuthi uthule focus. Sekhe stokufele nsoma wakhe engwelezane la.